na shere ulawula male Mtoka maskini unateka Leo tipa na himale Wila masiki kanifura malaku Hankawanu
Emalio, Papa Burro.